Yemu akwaba emra Adom TV kasiye eso na ye bo edi erem election headquarters ko komuti power unim se eba abato ho nsensema multimedia aha ena obinya ensema ekoso ne nyina akam brands Adom FM Adom TV sounds on adomonline.com insha FM yenyina ye kan ye hubuma ko komuti power ne de abraw na enei yebeko NDC amanyoku na kachi eje nya bedru panyim power no ene franka tuni abedi atwe o mapa no ntima e de atwe esanse yesansa efa de a wode twe na mami Jane Naana Opoku-Agyemang a wotu franka abedi atwe e de ma wo mo efiempino ne adunu abato nim no no a eno masanso ayi no
wonkrata ene yawo obenim busumede tosonson wa fimpino ne adunu nan ne emu a NDC amanyoku ne beto dwa ya na wo mo kyerekyerefo panyini fifi kwete insighting timasie e da na de kyerekyere mu nyoma pabia professor Opoku-Agyemang eye wo mayi emu no wo kyeremu sedie osifadi ne nyoma bia eboa ye madesuansem ene public service no eye kamapa na de ntia wo mo yi professor Opoku-Agyemang se wo no embe mampanyi abedi kyere ene se wo mo hwese de no osifeku ne ho eye na dwuma ne sedie Mpembe bre nanu wonyi ni pemu no ka obi apata no ho ehwese adwuma be koso dia na esefata so mu yene se running mate isan se obetumi aboa ase makutupa amadi bra hodo wo man gana mo no wonso so anya kokodwo ni gidi e wo mu na wonso so atumi afa bi ade so won hye mo bi
he went into battle with in the year 2020 and therefore the nomination the name for the running mate as you know already is Professor Naana Opoku-Agyemang. She will be the running mate for the NDC to come number 7, 2024.